music source. We're killing it.
Galandanya Music Promotions. Blessings follow me.
Bakabila bakangwije. Ati kawe kapone iye no bakanseke. Mwipe ponia bonyon seba fwaya nkalumbe bena. Blessings follow me.
Alalesa talala. Talala. Katula alesa talala. Alesa talala, talala, katula alesa talala, talala, alandwile gondo talala, talala, blessings follow me.
Bonfa winonga nde chula, umutima nga ule chula, ta bonfa winonga nde kula. Ma shabo shachula, bafwa ya fenebo na chula. Nombale sarangula, no. Bada batila apela, bebo nomba na pula. Bada na bele nefya kula, apa nomba balantuka. Aka musangara noleka, ukubombesa noleka. Lesa wandi musuma, alansunga musuma.
Mwipe ponia bonyon seba fwaya nkalumbe. Blessings follow me.
Bakabila bakangwishe.
Atika weka pone iye no bakanseke. Mwipe ponia bonyon seba fwaya nkalumbe bena.
Blessings follow me.
Alalesa talala, talala, katula.